saboa kwa nyame wo hunu akira bia wo ya no na wori nya ye muda wonsa na ya wo nya saboa kwa nyame wo hunu akira bia wo ya no na wodi wori nya ye muda wonsa na ya wo.
Because I don't see a dupo qua. Or your bar, every morning, Uncle Pon, a man or a dom. So on Fanton, your machine again, you yam. My worry, a kita, a map, and nine. Ah, me a gun and eba. Baby, I'm a free, me free coatie. Na, you can't baby, I'm a tepa, dear. If I chum you to run to Canada. Ehona meti. Me ko nursery. I was Saint Benedict. Those days, na I was stadium. Masi Ben. Masi Sports Stadium. Ehona me started nursery. Na me free. Me best thing call class one. I was. I'm a com division. I was Afro Quanta area hono. Ehona me call class one, class two. Na class three no. Na me ma me to kwen. Tina was what dimi jack me nana. Na me nana no so ono kɔtena ekuro bi so ayɛ frɔ hɔ sɛ ɔnwe na ɛhɔ na me kɔstate class 3 class 4 ɛhɔ na me kɔstate class 3 class 4 ntimi firi hɔ no ɛna me bae sansa me maame no ɔntena faako ɔno na ɔyɛdwadini nti ɔtutu kwan nti no ayɛ sɛ ne yɛ tɔsetɔs me kakra metena me nana hɔ kakra me maame babaka na masabɛ sɛ me nana me maame hɔ kakra ti class 3 class 4 no me wie on school no and I me ba back to Kumasi Lobito ho no nti na wo so mo pay school kwan for from mama na ye free school bi se Accra to be preparatory na no wo anraga ofori ku nti ye ho na me be call class 5 class 6 nti me free ho no mo no na wo se me start JSS nti JSS no so me call am kwatia aman kwatia no so ben stadium nti wo so me call JSS 2 ana eja nyame adom na me yes me so imagine ahwe na me ko common entrance e wo just mine ti me ko common entrance na erade ye adom na me nyam ho kwen ko ru amu form 1 also me ko ho form 1 form 2 form 3 form 4 na me wie ho form 4 no bibi kakra si ni ye de me din ko ka ho nti no e che na aye hu se oh, you see, your headmaster crassy or more moody come on in now, you be you muddy. Tia, and I may see no. And you also me copper school baby, I make call from 5. Into me copper school, quinwo, Ganami no, a wo, take. Into one of me call you from 5. To me a from 5, a jar. About 1 minute, 95. No, mamma, me and I can say. Sad make her say in answer, no, mammy, you're to point late 80s in the moon for landing. Ain't no or tone grass or per se, maybe a school dear or be family. And also be family free 1995. I'm a cotton landing. Timmy cotton landing, Nana, Mikun, I'm a warren is here, also be home. Your friend could join me, open home or landing, or Anna or no need or suit the Nijim, or no or reside or Canada. Into a warrior men or the milk call Canada. Me bapen you dear me won a landing. Na me and Sana Canona. Maybe a woman, oh, Canada. Tima Sama a ya one, and number send a tomb was the rich and was an abaya. Mate me are describing me. Me knew to Uncle Sano. Just a me sonning and I'm a tool to your ma, Sana make and no school in a nametro, and you be a while bar. If you are singing blue a bar, meeting me tro. Be one of my starting a me too. But send me share a new to any yammy new Ankasa effectively Ankasa no dear 2007. Into me fans about Ben 9 years in me and me started praise and worship. Was sorry, I just say Emma and I'm so Emma 2014 made my first album EP. Bible said you're fat on your mere German. A fat edge, my pa. See, when you're a couple, adwuma nso na ye na wo di akoso me decide sɛ mɛfa onyankopɔn adwuma ayɛ anwum to no sansɛ me hu sɛ ɔdi adom no adom me bra me sua me kai bra na metimi ɛto nwom ne de na watu kwan no woni me nkyɛn but na me ne ne kasa me twro no no so twro me ntia num no me ka kye ne sɛ ɛya metimi twro nwom ntia ɔno so encourage me sɛ metimi twro nwom de na me nyɛ me ho na da bi no ebetimi aboa me ɛde adepa ɛso aba fie ntia ɔno so ya ɔno so boa me ɛya encourage me pa ma ɛnam so ɛma ɛnɛ sɛ sɛ me so so metimi de ɛnwom aba abɔnten nti mimi susu sɛ ne mpae bɔ so ka ho bi ɛne ne nkura nhyɛ so ka ho bi nenɛ me nso mma bɛduru mpɛmpɛn so a ɔbɛduru a meto ɛnwom ma asafoɔ ade ɛnwom no menya most no wɔ daeɛ mu menya bi wɔ daeɛ mu ɛna menya bi nso so ɛwɔ sɛ bi a meyɛ adwuma me drive m'adwuma a meyɛ no drive n'adwuma sɛ me drive kura metimi nya nwom ebi wa menu adua na metimi nya nwom ɛna meyɛ worship so so a wa sorry dan mu ana sɛ efie sɛ meyɛ worship ordinary word like onyame gospel me to gospel bia no a ɛno so nyame timi fa mu ɛma me nwom sɛ na menya no no ana yɛ te sɛ sometimes ana yɛ sɛ like sɛ bia me so dae a I said me gyina baabi na meto nwom but nwom no mani bɛte na saa nwom no ne yɛn to da nti ɛsan no ma record ebi soso a me nam bi a meyɛ adwuma bonsa na sɛ obi to nwom gu maso nti ɛsan no a na ma record ɛna nwom no so mea na metworɔ na no mɛka sɛ ɛnyɛ ma ho ɔden ɛyɛ awurade ho ɔden adom no ebi didi bi akyi na adom wei onyame di adom ne me deɛ mehu nneɛma nka nkyɛn no ɔma me adom a mede twerɛ me nwom so far me nwom bia me first me dikade me first album aba me second album soso no afei na ma complete na nya ma out ɛno so mea na metworɔ madeɛ me first album mea na me back yɛ ɛna mea na metworɔ yɛ nsoso ɛna mea nso na me lead yɛ nsoso meyɛ adwuma metwi school bus ɛwɔ Canada mefa schoolfoɔ nkɔraa ɛfiri ɔmo fie from their different houses na makɔ drop ɔmo school nti ɛduru awia na ɔma pono a na ma saa kɔ pekepeke ɔmo na mede ɔmo yɛ akɔ akɔsisi obiara fie nti no m'adwuma sisi meyɛ wɔ ɛno ɛba 40 feet ne wohwɛ ne lens na 40 feet plus nkɔraa nso a mefa ɔmo no nkɔraa no bi depending time bia ne nkɔraa a mefa bi a metumi nkɔraa no bi wɔ metumi duru 70 bus na nkasa capacity no yɛ 76 nti nkɔraa no bi wɔ a mefa ɔmo bi wɔ 70 children ɛna ebi soso wɔ nom a 65 ebi so wɔ nom a 59 depending on amount of nkɔraa a menya ɔmo every time bia no matwi bus no afiri 2012 meka sɛ mede Ghana ɛne Canada mede Canada toto Ghana anwum to ho a mɛka sɛ Ghana no nnipa bebree anwumtofoɔ no bebree ɔmo wɔ adagyeɛfoɔ nwum no sane sɛ mɛka sɛ bi ɔdodoɔ no a anwum to adwuma no a na ɔmo yɛ ɔmo nyɛ adwuma biara nka ho bim nti no ɔmo yɛ more serious than ɛne ɛhɔ no yɛ soso yɛ serious menka sɛ yɛnyɛ serious ne yɛno na adwuma sɛm soso akyekyere yɛn kakra wobɛkɔ adwuma bɛba wobɛhwɛ wo ma ɔhɔ deɛ obi nhwɛ woba ama wowɔ mu wobɛkɔ adwuma bɛba hɔ ana wobɛnoa aduanneɛma wokunu noa aduanneɛma wo ma adware wo ma adeɛ kyɛ wɔasiesie ɔmo deɛ ɔmo akɔ sukuu ansa na wo ne wobɛkɔ adwuma wakɔ nsɛ bi a weekend ɛna wobɛnya ho sɛ bi a program bi aba woyɛ invite you program bi a wobɛkɔ a ɛno na ɔsɛ ɔhwɛ sɛ wo nkɔraa no ɔmo nyinaa wanya baabi deɛ ɔmo agu ansa ɔsɛ ɔkɔpɛ obi na ebi a bi sometime bi wɔ hɔnom koraa bra ebɛyi invite me program a meduru hɔ no na nkɔraa no mo hwɛ ɛne deɛ ɔbɛhwɛ ɔmo koraa ma me na ayɛ de nti meduru hɔ no yɛabɔ me din koraa atwam ɛyɛ na aburokyerefoɔ no nso yɛn nso so no nyame adom yɛ adom akyɛdeɛ paa and to four be brewed while brochure, Omun and Pierre, our more gift to know. But then, Biano, Omo Pegana for Obu free Ghana. Now about a brochure, he on the Omo Ginny said, oh, on your new most last one, a chin will be a poor brochure.
I will share, and Yamia to my say a new tree, or Canada or no. But one minister, my Yamin Sayakas, your pa, I'll bet you a Kaibakosa.
Oh, yeah. Mikai me koto onyimo Church of Pentecost na like me ni eye program na me koto onyimo ho na the way awu nyankopon si man nsa so no na ebru adwene ntia ma me bi ofra me gina nche ye pon no si sister ana na ya woto onyimo o ma wosi gumisa woto onyimo ya na wosi ntumi gumedodo na waduma chede ye die minya bi anka mepe nsusu metu eme nnye me ka chene se omo mpae na onyame na ma adun mi ma adun a onyame di adun me na yanwum ntu adwuma chede no onyankopon na di adun ema na there was a time mi susu me ko fm station na me ko interview na na me ni asi te se de me ni asi na enokra ye de me kan ye west crachin sa nti papa ba ko o fra mi no si e no bi ha obeto onwum na oni esise na se papa me to onwum na me se senior me start interview no na me ni esi na obi enim se me ni esi na o mo ka che me se me to onwum me nwuma ma to no me to bi a cappella na me mi hena senior onya me si ma na nsaso no afa papa bi na o mo two hosts na o mo fm station papa ba ko e fra no Mr. Pierre da Pierre Kubi o ga je mse ina ma mena o woni a ye de tonwum ene ne ye de kasa na na o starti zo kasa na ye nyina ni mse woni esi enso no o ma anwum so no enkyere se woni esi na wonwum a wo ene a wodi kasa ne ne wodi tonwum na mse da bi o ene a mede kasa ne de mede tonwum eye ne ba ko no a enti no mini mse sabran wo nyankopon ma ne saso esan se na any bad news is say, send him in years, yes, you know, mean to me, Tony, as when you're my man.
Oba Ghana, no share Ghana music industry now. Who say a conanim and a ban ever for?
Make us a conanim and to phobe brew Ghana, ha. One more moon pee, crying a door so. One more moon a doom, a woman in pee. It be no outier more voice, sir. Bra, we are into me about here, be no voice, I know, say yes. Any pass me, see. Owa dum omo ko omo nim na sound engineers no so so omo so bo anwum tofo no bebre Ghana ha anwum tofo no omo ko omo nim
yo na se se aye nto CDC na omo so ya na mo ye anwum yi kwa be so na bo fa mo ye monwum ye nto CD wo bo ya na obi atwe Canada wo so sa na ti ana
eti sa wo ba bia na anya no so na ebeja anwum to o che se I don't know your cup on the mawa. I was also ye. Now would it show be? And it's all old dream say. Beer, oh yeah, album. Now so be betching into when ye be a moonswa. A beer now when you be better will be or what be a beer, never a hole. When you bet me at a chin in Pacore, will be a red that your rain pass on, or two on your manoa. It's as a new tone, I are a soul. And yes, the idea and sell good so bomb by my own corner. I are a soul moon, a new tone. I are a soul. Ti bia obi ti baabi na wo yare na so ote wonwoma otimi fa so enya yare sa diska ne hyemu ene ye di ye ene producer so so ho aye din ti ye di nyame din pa mo chewa asremu a se mu mu ye mobo se mu ye sa na mama ye boka na adom so nyame di ama ye nti ye so ye nti mi nya nwum no twa nyese bia sika fam no ya na sika no so ya na mo de boa ye na ye se na ye betimi atonwum ache na me mom de menwum to no meka se enye sika nku na mom se na ebe ya obi so betimi enye nhira sansa me first album obi timi frem me ye adwuma ko betimi frem ka sister o first album mi erin sida no eye me de o eye me de sister me tia na me wura chiche obi o tia nwum bia na enwum no ama no ho esane so yare kwa na no ho esane
wo producer ana wa na we ono
papa mi ni producer o me sremu o se producer bi o baabi o mu ame ebi ya misika na mdi ye juma na me ye bas na me twi no eno ho sika na mdi eye nwum no na edi mame pa anti no misrese misrele ade se ba bi biara producer bi wo When you mammy said, dear, Miss Second Abbey, and come here, produce a moon. I'll be warming my year, my tracks in every day. And so, in catch, you say, produce a bibber man and sasso, and I say, O bibber link me a man who say, Miss Summy, why me here more? And to the mistress, produce a beer, or better me, can be as a mistress, or I will go to Jogu form. Oh, I make a crown moon near by Dorothy. Mean so, I do my uncle upon dear mammy. A dom, an auntie. Any a new moon, some any a moo and was ra, any a moo I are a son, a dumb auntie, no more so many of found ye. Many name a day, tracks need name a day. Bassa, you may a mere Casama bra boom, some and a meditating as a true numino. San you see a numia, minyan or daim, Timinyan or daimuno, and that is a metinacia mature and you may become. Then you may a day, a moon some near me day, and the air is he flown.
I didn't
see that. Bra, you're my femuno. I need him goose of femuno. So make us a make car. I'd a jabber boy.
My time for see my own Danny. No, the time who no turn me cry. Danny now to me who are jina. Above me and from. I'm a meeting a sum so for. Media my dear return a radianim, na so be jam, missa won't come, dear. A rinsido, missy. A rinsido, oh, a rinsida. Sarah, be jam, missa won't come, dear. A rinsido. Oh, now me also dining around. Oh, crow dining around. Oh, I'm also dying in a row. I
Grantis and a mutiny be a pamucham of fans. Why?
Wow, wow. Obisho, see, I was a woman soon say, ah, the way I was to turn the woman I dare say, oh, yeah, yeah. Nanka, I had to say, why, dear, who turn out the remote, Pierre, or person will be running to
me. I'm a parcho, a foot to a remote, Pierre, or person will run and you turn and say, oh, yeah, my brother. Uncle Sora Mompire's answer, and Pi book to me at the end, aye. And you turn on the sign, yeah. And ye easy, sir, so could you not know to him? Sometimes who told me I was said to me be dear tree. I was someone who could to me be dear tree, and no one here when your men was thrashed from home. And it was all bomb pie and now ye are coming to me. Now, all the time on him to etching out bomb pies on your men and mouse, so Missy Obi or Tonium fine. Ne near debt on your mere man, I do much at your so Tonium cry no. Sometimes, you know, Anna and Shadder ain't shaky, nipper be a sir. And no, Yana, it's me by say, be an impano, named Pibomo and Yadin. And I said, me by say, I won't be so tired, Chile. And a disagreement into no foot to a medibama, and one more, urban say, omumom paye ntwen urade anim na afei wo munya botre obi owo no mu a na won hye da ni otwen honhun e ka anu ko no anu na kese ofi ase na no wo otonwa na ka anu na wo pie a wo otonwa enye mresa enafo onyame adom onyame adom be ma no a onyakopo odi no a cheme ne die otenwa to na se ene otimase enti me ko program bi anu a o ma me kwan ma me ko
eh matisa brochure for member no mo ha dwen wo so ho ofepa na wo kuko programs na wo meeting member bebre ni ade ukuria onche kra kakra
eya no onche kra sanse wo jimidi he ntinu se me ka se wa che kra bia wo eh enyumtu a me kwatutu ni bia programs a me ko no so far de onye bibia sa ma me mu ni de
ya to se enyumtu fo ya mota de mo nyom kwa duro so ansa na mo yiye pii unim bibi sa ana wati bibi pen
mi aka samedi anyame ne nokura nim nie se ye wa anyame oti ase ye wa anyame ti ase mi nyana nim ntwantro se me drosi me de menwum akwaduro so debida ebi nsida na ebi susu nsida sense tumi nyina wura no ono no asafurade ode dum mama me se me ntonwum e ma no ono na mama menwum ono so na kire me se ne mesi atro me ti ade nti no se me de ma ye nwum awie na me de ko aduro sɛ mpɛ sɛ nwum ne hete na o me de me nya bi da na mum te na me de ma so ate sɛ anwumtofuo no bi ɛyɛ sa na me ankasa so no me fa ma ni hunu sɛ nwumto ni bi ɛyɛ sa na ma so na me de ate
mo ma kapela ka kra bi foforo na wo de ba no
efri abɔde enfiti ase ba pem ne ekosida pem ni awu kana ba mu Minya mina ni awu sene jina no ti Chow to me Mama basa kesi no suma me why Mi rana chow to me
Mi chia me mame Mi mame ya yifreno Auntie Joyce Joyce Jenfi Mensa London no award ye Nasi se ni die obesi mo Ewo Ghana ha you know, friend, it's a landing baby. The landing baby, and when you're free, Mimi Ho. A hint, you original landing baby, and the enemy and Cassa. Only the or no, your assistant. Me didn't check a seaman baby, oh, could take Kumasi. Me didn't check a sea, Emma, me offer, a friend, a quasipoku. I will be an easy friend of Van Damme. Lobito, the obis will be a friend of Van Damme. Or bachelor, I'll say, oh, no, so busy. A war, London, Stonebridge. Me din chia kese biem ama menuanu dɔso George na dupoku piase wa ɔno so wo landing menua ba akɔ so efɛn nana kɔjo ɔno so wo landing na abusuanu dɔso ntimi kasa me bodie ɔhwɛ ana makɔ akɔ ye mistake bi nma nkɔbɔ obi din na afei so me din chia kese ama me kunu kɔjo ani ɔno so Toronto Canada me din chia kese ma Canada fo nyina Toronto fo Masol fo Makion fo Pastor Queen, me elders, any me a kasa mi nyanya kwa kujesi. I'm ni nyina wo Pentecostal sorry Makion. Me chia me yonko Evelyn Enchi. Tese Evelyn me ni nyina no wo Ghana ha. Ono so ni na nawu. Me na nawu na jama baba ye ye. Na Evelyn so ono so ni na nawu ono so so ono so wa ha. Me chia me nyanya ba ma ba ko pe kwabna boate. Michael Jackson na wo Toronto. Na Mechia sofo Rafael oda empire boku bi ano your friend say true light mechia mo Christo dimu se monya abotre na monya me hodo na mo tie me na mo ahwe me enso enchia kese koma me apostles ne ma sofo ma difo nyina mo so mo time achi empire bomu mechia obi bia 2016 ni onyankopon ba ye adom no dia nyina betwa 2016 ya sumdwe mu na 2017 de onyame ye adom a me de anwum foforo a esi pi ne esi ta e tofom a asase be pai enam enwosra ne nti nti mo hwe bani 2017 in my second album ever out onyame hira mu onyame nka mu onyame onnu mu no one will be sad in our mama. Amen.
ade a woyɛ no ebro adwene nte ase so ye busua no nyina ayɛ obi anwanwa emse me wo kwade me bato no ye se emse wo di obi to obi a ofa na namo de me ba no start a woyɛ no emse wo bɛkyɛ ne ma me no ankasa me ne to no authority the washer say e kitwa afi no bɛyɛ na kɛse pa me di nyame jamu
me ba dolti on ye mu hu o send o ya bo freben nindi ya no ye nyina akyerɛ de nyame woni mu nti so obende oto nwum no ye yina ne me hu de nyame ka no hu nti sesi are no mori yen on ye mu hu o send o ya bo freben na da ma na ochi nti me di nyame hyiren me de na aseso the washe busue ne nyimya washe musue nyimya.
It's really amazing, really really amazing. You can just listen to her when she began to sing. For me, I would like to give her a certain title in her music career. I would say that Dorothy, you have an analytical voice. Because she has a passion for whatever that she is doing. And she's not doing it for business, I'm telling you. She's not doing the gospel work of God for business. But she's doing it for the living God. I can't remember that she said this. That praises and worship is a key to release God's presence. And then it's very vital for every artist in the gospel arena to sing to release the presence of God among his children. Because under the presence of God, a lot of children of God get their healings. Others get their breakthrough. Others also get whatever that they desire from the living God. And this is what she normally used to do whenever she's being called upon to go into the house of the living God to sing, to worship, to adore, and to magnify the name of the Most High God. What I would like to say once again is that I ask the grace, the mercy, and the favor of God upon her life. Dorothy Edupoku, I wish you all the best in your career as a gospel artist. May God continue to enlarge and expand your territory. I ask all this in Jesus' name. Amen.
Merade, minya mi oni ma jinkwa. Shami so, na yimi fi oho ni amani emu. Na woni mi guankobia, yimi fi owo imo erade na. Ema ni yomi suro, mami so. Minya mi ya, woni mi guankobia. Ye me fearing your rainbow, a rad, a man, yummy slow, mammy so. When am I here, boy, for a suffer radio? And mammy now, what's in cotton? Oh, I'm in a moon. Now, my time for any now, mountain swan cassette. Door of a mean yummy, no, or he, and don't see a man, yummy slow. Mami so
Sit down. to me, yes, me more frassy brim. Ah, what told me, Emma? If me any other one is done, no, I mean, I am in Boisien.
Oh, Erin Sida, Erin Sida, Erin Sida.